nemagokora ndichinamatira iwewe kutsungaira kose ndichiitira shewe uwandigobora panyama nhete babawe babawe ndochema mwariwe mwariwe pandatadza ndopapiko me when I'm gone. You juggle my heart, now it's torn. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know, wanna ask you, but in Ndizvo it is.
Kunezviyo zvataitaurira naTere